Hello guys, muraho murakomeye mumeze neza. Reka nizere ko aho muri hose muri amahoro. Ni wa mwigime wanyu jone mbere canke Jojo Love Nation kuri Imperio TV. Reka mbanze sabe abantu mwese rimo taragira subscribe ku channel ya Imperio TV, mubanze mugire subscribe kugira ngo mubandanye muba kugihe kuri channel yanyu canke kuri TV yanyu Imperio TV. Amakuru rero yacu kuri uyu munsi turahera kumumenyesha makuru ni Yan Santana muramuzi abenshi muramwumva abatamwumva muramubona canke abatamubona muramuzi ku ma réseaux sociaux ni Yan Santana rero yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook aravuga ngo reka ndabivuge mafu uwumva yumve aho karavuga ati byukuri hariho ibintu mu gihe abaririmbyi bacu mu Burundi bari bakwiye kumenya kubana ico bita kubana neza nabantu ngo mu buzima busanzwe ntibigira bakora mutsa ngo bakuvugishe ariko bagahengera basohoye indirimbo audio canke video agacabona kukuramutsa hanyuma akaca gusaba ngo ngiyo link ndagusabye support ndasabye support yawe akaravuga ngo siko byari bikwiye kugenda ngo mbega muba mubona yuko ariho babikenewe ko umwandikira umuntu canke iyo mukeneye umuntu niho muba mubona yuko aba ari umuntu w'akamaro aravuga ati abarimbyi Burundi bakwiye guhindura ingeso ntibandikira umuntu kuri ako gusaba bamukeneye ariko bandikira umuntu bivanye nuko bandikira umuntu bivanye nuko mu buzima busanzwe baba basanzwe bamwandikira ni mu gihe cyarangiza avuga ngo lo social avant tout rero yavuze imigenderanire canke ubugenzi imbere ya byose canke kumenya kubana n'abantu imbere ya byose niko numva no bisigura ni mu gihe rero hagiye haboneka amakomante ya menshi agana tandukanye y'abastar mu gihe cyacu Burundi twabonye amakomante ya Nelinat turabona komante ya umuririmbyi wo muri ingo music ubona wundi ni Olisant turabona komante ya Endomike n'abandi benshi bagenda batandukanye ariko komante ya Romeo ininahazwe mwese muramuzi Romeo no muririmbyi w'u Burundi muramuzi kera muri Etoile du Centre Romeo kandi ubu ni arongoye amicale des musiciens rero niwe yaciye avuga ngo arakomanta avuga ngo ni mu Burundi kugira umuntu akore ivyo yategerezwa asaba ibisabo ni Romeo kandi yasubiye aratwenga aravuga ngo mupfa ubusa asubira aratwenga kandi acavuga kandi ngo muganda atangazwa n'abanyamakuru ngo kugira agutangaze ashaka ya yambu na yambi muga ukumva ejo ngo twakoze byinshi mu guteza imbere umuziki w'u Burundi ngo ya ejo muzoshaka ko babasenga narengana acasubira avuga ngo hi Leraho ni tuzi ko yatwenze canke yagize iki rero union commentaire ya Romeo aho yishura Yan Santana na makomantaire menshi agenda atandukanye nk'uko muko murabibona ayandi makuru ye rero yacu y'uyu munsi na makuru ya Wili Nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru ku kirimba kwa Ntare yahaye umubonano Hosy irakoze wo muri Silent Vibe TV Issac manikura kure wo muri Issac TV hamwe na Alvin Duwimana ugwaruka rukorera ku buhinga ngurukana bumenyi ibyo bita TV en ligne canke TV online nkuko yabimenyesheje baganiriye ku ntambamyi nyamukuru bahura nazo harimwo ugukora bidaciye mu mategeko Wili Nyamitwe yongeye amenyesha ko ibyo bimenyesha makuru bikorera ku muhora wa internet web tv naho bifise uruhara mu gutanga akazi eka mbere no mu guteza imbere igisata c'imyidagaduro n'ingenzi bategerezwa ku gukorera mu mategeko bakirinda guca kubiri n'akaranga mutima kumwuga wo kumenyesha amakuru yaheraheje amenyesha yuko ikiyago kizobandanya no kubandi ni mu gihe rero nyakubaha Wili Nyamitwe umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha amakuru ku kirimba kwa Ntare yarahejeje kubona ikiganiro Hosy icyako kirabera kuri TV ya Sunland Vibe TV carimwe Hosy irakoze hamwe na Issac Mani kurakura ariwe Issac TV hamwe na Alvin Duwimana aro bita Alvin Smith bako rakora ikiganiro basaba leta yuko bakwiye gushigikirwa yuko ama TV online ntikudi akwiye gushigikirwa niho rero nyakubahwa w'inyamitswe yaciye atanga umubonano kuri abo bamenyesha makuru kugira ngo bashobore kuganira ku byerekeye ibibazo byabo canke ibibazo bibahura navyo kwa ayo ma TV online ibyo rero tuje kubabwira akaba ari ibyo bashoboye kuganira kandi murumva yuko yemeye neza yuko azotanga ibiganiro no kandi ma TV online ayo rero akaba ariyo makuru yacu uyu munsi reka rende abashimire mwebwe mwese mwakomura nyumviriza mwebwe mwese mwashimye kumviriza aya makuru yacu ndabashimire cyane ndabibutse yuko tubakunda Imperial TV ibakunda kandi yishimiye kubagira nk'abakunzi bayo reka ndababwire rero ngo amahoro y'Imana abane namwe mwese aho mu kerereye ariko nimwibagira kugira subscribe abantu bose bo baba batarayigira.